Basi ni tofauti na lori. You can't.
Basi ni tofauti na lori.
Na nimeambia huyu jamaa nikwambia basi itasombwa. Look within seconds. It's gone.